One pony up. Yani ukimwona tu unajua leo kazi tunayo. Kazi. Anakuangushiaje wewe? Wewe.